Jenny, what?
Cabo, Udaogene. Udaogene na-ewetere unu entertainment nọ n'ime music, video, movie, fashion, lifestyle, business. Ebe ọbụla na-akwụ akwụ, anyị ji ya.
Ọmụ abụ nwanne ka na-agwa unu. Unu nọdụ ebe a na-ekili gịnị Udaogene.